kicho chigwa ebe mukanda wangu yagala kundesa kana kanga kato
ani ayinzo kubanga yase muganda wano
omwana yo suspect yasoka
pa